Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Turi ku munsi wa gatandatu igerekerezo rya gatandatu mu kakaro ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane turabashimiye kuba muteze amatwi isamirizi erupeya ijwi ry'abanyagihugu. Iri ni ryatango ry'amakuru mu rurimi rw'Ikirundi, ayo nayo akaba ahagaze ku nyigo nkuru nkuru ikurikira. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu gihugu cya Tanzania zirabandanye gukorerwa mabi atandukanye n'inzego zitandukanye zo muri icyo gihugu. Muri ano makuru turabashikiriza amwe muri ayo mabi hamwe n'icyo abaharanira iyubahirizwa ry'agateka k'impunzi babivugako. Ibanki y'isi yose yinjiye mu bariko barafasha no guhangana n'ikibazo cy'imyuzurire ibandanye kwibonekeza. Amadolari y'Abanyamerika arenga miliyoni ijana niyo mfashanyo yatanzwe n'urwo rwego mpuzamakungu kugira afashe mu guhangana n'ingaruka z'iyo myuzurire hamwe no kuyikinga. Urabyumva muri ano makuru. Rano makuru kandi murata gukurikira ikiganiro ku isoko musanzwe mutegurirwa ku minsi yose ya gatandatu n'urunani rw'ibimenyesha makuru. Uno munsi ku isoko kigaruka ku bitigiri by'umurengera by'abafungwa birangwa mu mabohero yo mu Burundi. Ayo n'ayandi ni mukanya isase kuri mikoro muri kumwe na Elvis niyo mwongere yabaramukije nongera ndabaha n'ikaze. Ndasubiye kubaramutsa. Duhera no makuru ku gisata cy'umutekano. Umuntu umwe yarayishwe ubundi arakomereka ku mutumba wa Gashasha uherereye muri Segiteri Karonda zone Kigwena komine n'intara ya Rumonge. Ubwo bukoze bw'ikibi bwakozwe n'abantu bitwaje imipanga batanze abo bantu mu nzu bari baryamyemo. Uwagandaguwe ni umwana w'umuhungu afise imyaka 15 nayo wakomerekejwe ni nyina wiwe. Bane mu bakekwa k'ubwo bukozi bw'ikibi baramaze gufatwa. Dukurikire umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Gashasha abyigana.
Ku mutumba wa Gashasha aho bita mu Karunda zone Kigwena komine Rumonge intara ya Rumonge impunzi z'ikibi zari zigandaguye umwenegihugu zibanje kumukerera n'umupanga bakaba bamusanze mu nzu babamo hari mu icyoro ry'ikisatsi n'inusu z'icyoro zishira isatsi cyane cy'icyoro mu icyoro cyateye by'uno munsi ku wa gatanu w'icyaro n'umunsi ku wa gatandatu. Muri izo satsi n'izo cyoro izo ntoki tuzimaze kwinjira muri iyo nzu zarashe gukerera umwana w'umuhungu yitwa Ajeyi hanyuma zongera zishaka gukerera mama wiwe abigwanirira ashakoma induru zose ziramutsema umupanga ku mutwe arakomereka gose cyane n'ikiruruma yavuye atabarizwa mu mujyana ku bitaro kitizuru bitoya ryaho nyine mu Karonda hanyuma bakanaca muri iyo transferi muri icyo cyoro nyine aca umutwe kuri bitaro Rumonge. Ubu akaba ariko aravurwa mu bitaro byo mu Rumonge. Hari ikiziga nacyo cy'umwana Ajeyi imyaka 15 tuba cavuye mu gitondo inzego z'umutekano abo bwite ntwaro bakoranye ishidutse narimo n'abarongi umutumba kumishere kuminari gipolisi bafatanye yuko ikiziga kicamo mu buruhukiro kugira ngo abaganga babanze babwirifirwa bamenye icyabitumye ubu no gutanga umushe bwo gushingura n'itegeko umwana hano inkuzi z'ikibi ujeje umutekano polisi n'abasirikare barashoboye gufata izo nkuzi z'ikibi ni abahungu bane babiri bavuka ku mutumba nyine wa Gashasha hanyuma abandi babiri umwe akaba avuka mu ntara ya Bubanza ubundi nawe akavuka mu ntara ya Mwaro komine Kayokwe.
Uyu munyagihugu avuga kandi ko umwe muri abo bagizi ba nabi yarasanzwe aba muri uwo muryango akaba ari we bikekwa ko yoba yarugururiye bagenzi be batatu baje gutemagura abo bantu. Dusubire tumwumvirize.
Hanyuma ukubona ari bane ni ukuvuga batatu baje bazamanye bava inyuma kuwo mutumba nyine wa Gashasha baba umwe ku mutumba wa Gashasha niho basanzwe baba baca mu rugo rugo isatsi n'iminusu cy'icyoro. Ariko umubwira kandi ni wo nasanzwe uba muri uwo muryango nyine uwo muryango warahuye n'ikibazo nyine umuryango wakandaguwe. Rero rero uyu umwe muri bo niwe yaciye abugururira kuvuza inkuzi z'ikibi batatu bakoranye n'umwe kubaje mu cyo cyabugururira bose barinzi cyo no kugandagura ubabana uno nyine kubugurira asanzwe avuka ibubanza
bandaniriza no makuru mu gifata cy'agateka ka zina muntu iruhande y'imbonera kure n'inzego z'iperereza n'igipolisi zikoreshwa na leta mu bwicanyi no mu guhohotera abanyagihugu ibitero by'umuhari rede tabara bizo bisongera isibe mu guhungabanya umutekano mu Burundi ibyo byashikirijwe n'intumwa idasanzwe ya ONI ku bijyanye n'agateka ka muntu mu Burundi mu cyegeranyo yashikirije ikoraniro ry'inama ya ONI igihe cy'agateka ka muntu ku munsi wa kane uheze Fortine Kayitani Nzonga akaba yaboneyeho gusaba amakungu kwihutira gufasha kugira ngo habe hakiri kare ibiganiro hagati ya leta ya Gitega n'abo byega bose atawukumiriwe kugira ngo amatora yo mu 2025 azotunganywe neza kurikira Fortine Gaetane Zongo
cyegeranyo giheruka nari narerekanye kudahana gutimatazwa n'urwego rw'ubutungane mu Burundi ukwirengagiza no guha impigi ibyaha bijyanye n'imyango by'agateka kazi na muntu mu kudakoresha uburyo bwose bushoboka ngo bituzwe birazinganyisha igihugu leta ibandanye irushirizaho gukoresha inzego z'iperereza hamwe n'umuhari w'inkorabara w'imbonerakure ukorana canke ugasubirira inzego z'umutekano aho zitari ku butaka bw'igihugu
La situation sécuritaire au Burundi semble de plus en plus volatile, car marquée également par la recrudescence de la criminalité avec de nouvelles attaques sur le sol du Red Tabara ou des attaques à la grenade.
Imbonerakure zifite uburenganzira bwose bwo gutera ubwoba abanyagihugu kubahagarika atacyo zisunze kubanyuguza no kubaboreza igufa umutekano mu Burundi utera utituka bikunyugwa n'ibitero by'ubwicanyi bikorwa n'umuhari Rede Tabara bitera byiyongera mu gihugu tutibagiye n'ibitero by'amagrenade mu bibanza bihuriramo abantu benshi mu buriro no mu bunywero ikimenyetso kicerekana ihungabana ry'umutekano mu Burundi kuva mu 2015 n'abarundi barenga 260,000 bakiri mu buhungiro
de l'occasion de cette tribune pour saluer l'immense travail d'une femme d'exception, j'ai nommé Madame Marguerite Barangice.
Kuri iki kiringo nahawe narashoboye kugendera igihugu cy'u Rwanda ndashimira cyane abategetsi b'icyo gihugu banyemereye kukigendera aho rero naboneyeho n'akaryo ko kugendera ikambi y'impunzi ya Mahama mboneyeho kandi akanya ko gushima cyane ibikorwa bihambaye bigangurwa n'umukenyezi adasanzwe yitwa Maragarita Barankitse w'ikigo Maison Shalom yiyemeje kwitanga mu gufasha no kwitaho impunzi z'abarundi hamwe n'ibikorwa z'iterambere arangurira mu Rwanda nkaba mpamagariye n'abandi bagira neza gukurikiza akarorero ka Maragarita mu gusubiza agateka z'abarundi sinogenda ntateye akama makungu kugira ngo ashire mu ngiro ibikorwa byo guhuza no gukinga kabi hagati y'abategetsi b'u Burundi n'abo byega bose mu ntumbero yo kwizera amatora meza yo mu mwaka w'2025
cyegeranyo cy'umuhinga yigenga waho ni kikaba cyarashimwe cyongera kirashigikirwa n'umuryango w'ibihugu bya Buraya aho bimenyesha ko nabyo nyene bibandanye bihagaritswe umutima n'ihonyango geruye ry'agateka ka muntu mu Burundi nk'uko ubuserukiro bumwe bwa Buraya yabimenyesheje.
Ubumwe bwa Buraya burabashimiye kuri icyo cegeranyo. Turashima umwitwarariko w'umukuru w'igihugu wo gusubiza ibintu mu buryo mu rwego rw'ubutungane. Ariko turahagaritswe umutima n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu na cyane cyane inyuruzwa ry'abantu rifatiye ku mbo za politiki n'ifungwa hadakurikijwe amategeko. Iburizwa igufa ifatwa bunyamaswa n'ibugwa irengero ry'abantu bibwirizwa guhagarara vyihuta. Duhamagarira leta kugwanya kudahana mu gushengeza abantu bose bagizwa ubwicanyi n'ibindi byaha. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka muntu utegerezwa gukora mu bwigenge ntangere. Duhamagarira kandi leta kubahiriza ivyo yiyemeje mu bijanye n'agateka ka muntu no gushiraho icuka ciza mu bijanye n'umutekano na politike gituma amatora yo mu mwaka w'2025 2027 azogenda neza kandi ku mugaragaro. Mu gihe ihimirije ikiringo cy'amatora ibimenyeshamakuru ntivyisanzuye mu kurangura umwuga wavyo. Duhamagarira leta kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Dutera kamo leta kandi gusubira kugurura ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu no gukorana neza n'imigumo za makungu hamwe n'intumwa idasanzwe ya ONU
et à coopérer pleinement avec les comités conventionnels ainsi qu'avec le rapporteur spécial.
Ibyashikirijwe n'ubumwe bwa Buraya bikaba byarashimangiwe n'ibindi bihugu bya Buraya ku gatwe kazo atwovuga nk'igihugu cy'u Faransa umuryango ugizwe n'ibihugu by'Ububiligi, Ubuholandi na Luxembourg, Benelux mu mpunyapfunyo hakiyongera ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitari bike n'amashyirahamwe.
Wale habisi cheku bakera jenda ziu kwenye unze kabisa nipawa ni kubakera na mkuru wiji huu cheku wase sara wakila cheku ndushi tunga na zeka hatu harure ndushi la hakumeza njaba ya ndushi tuya harura mahera ndushi suwi kwa kwa butunza ndushi amido kambu bintu vila zimze genda mviro ndelele nane chenda mdigira ndawa vila kubira ya vizimze mdigira ndawa vila kubira ya vizimze kaya ndawa vipisa mdigira ndawa vila kubikori vizimze kaya ndawa vipisa chenja mwisto kiwa anje nane chenja handa ziko vizimze nane vimenya kute none mwe woni kubeki mutogira nkuko aho tuza kuvuga ubonye ninywele ya kazinyu urumva rero ngo ari kwa ngo yatubujije ku mumvira ubora ari kwa unwa cenwa mu byo ndondeye
yero pinya icuka kibi kimaze gihe kibonekeza hagati y'abanyekongo muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ururimi rw'ikirundi hamwe n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abafurero bari mu mugwa wa Zalendo muri groupe ya Bwegera iherereye muri Kivu y'ubumanuko mu gihugu cya Kongo abantu bane bakaba barakomeretse mu micamirano yabaye hagati y'iyo migwi ibiri kuri uyu wa kane ugupfa ubutegetsi akaba ariyo ntandaro y'uko kutumvikana dukurikire umwe muri abanyekongo bavuga ururimi rw'ikirundi
ibibazo biri muri Bwegera General n'uvuga ko ari ibibazo cyangwa ibibazo bihanze shifiri ya prende la ruzizi yose ubu rero kubyegera ni gupima n'iri mu byo bibazo ku munsi w'ejo ari imisorero yahunze iyo misorero niyo yaje yajeje ivuga yuko ihungutse mu kuza kuza rero baca bahura n'iyabo misore y'impande zibiri maratwe ku ruhande rw'imisore y'abarundi iruhande rw'imisore y'abafurero bita ngo n'abazalendo baragwana nuko bakomereka barakomereka abasirikare baraje baje ku kora defense niho babonye yuko nyine bibananiye kuko baguma bashaka kuguma bakubita bagiti bisaba yuko barasa nuko akurasa rero hagira bakomereka hakomeretsa abantu bane nibo bari mu ruvunge batatu bavunitse amaguru undi usorwa mufashe mu nda ikibazo cy'amoko n'icyo numvuga ikibazo cy'amoko n'abantu bapfa biza pouvoir uko bimeze radiko yari sheferi rongowe n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikirundi ariko rero bene wacu ntibabikenere akavuga ati ni kutwomora izo zizo mvururu zihari
nari nabibabwiye mu ntangamarara y'ano makuru ikibazo cy'imyuzurire mu gisagara cya Bujumbura kirabandanya guhagurukirwa ibanki y'isi yose ikaba yatanze amadolari angana n'imiliyoni 113 azofasha gukinga ingaruka ziterwa n'imyuzurire hamwe no guhangana n'izo ngaruka mu gihe zibayeho yahike niyo nzima arabiducira ku mayange
uwo mugambi wo guhangana vyihuta n'ingaruka z'imyuzurire mu gisagara mu Burundi witwa ibisagara birama nk'uko biri mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru ry'ibanki y'isi yose ryasohotse ku wa mbere mu kakaro i Washington n'umugambi mushasha ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose kubw'iryo tangazo uzobujejwe gufasha kugabanya ibikomere bitewe n'imyuzurire mu gisagara ca Bujumbura kumwe no kugerageza kwifatafata inyuma yayo utwigoro tuzoba cane cane dushimikiye mu gutorera umuti ingaruka zose zishobora guterwa n'iyo myuzurire ibanki y'isi yose muri iryo tangazo ivuga ko byose bizoshingira cane cane ku ngingo zihuta zo gufata mu gihe cy'imyuzurire gusubiza inyubakwa zibazononekaye kumwe no kubaka byihuta mu gihe biboneka ko hagiye kwaduka imyuzurire ku madolari angana miliyoni 13 z'amanyamerika harimo miliyoni 63 za IDA n'imiliyoni 63 za Crisis Response Window Plus uwo mugambi uzofasha abanyagisagara cya Bujumbura harimo 200,000 bazofashwa bukwi na bukwi uwo mugambi uzokora wisunze uburyo kama hamwe no gutera ibiti ibikorwa byo gutabara byihuta iryo tangazo rivuga ko bizokorwa mu gisagara cyose hamwe na hose hazotogwa biboneka ko ari uhava amazi abangamira igisagara kubwo iryo tangazo ibikorwa byose byo gusanura ibyononekara bizokorwa ku buryo imyuzurire yosubira izo nyubakwa zizoshobora guhangana n'ivyo bihe hawa wagaserukira ibanki y'isi mu Burundi avuga ko ivyo bikorwa bijyageze uravuze ko igisagara cha Bujumbura kibangamwe n'imyuzurire iyo myuzurire avuga ko ikora k'ibihumbi by'abanyagihugu buri mwaka ikanazingamika imigambi y'utunzi
arakoze afike niyo nzima mu buhinga bw'ivyuma batumirira amateduce tubandanya n'amakuru avuga kwitoteza rikoregwa bamwe mu mpunzi z'abarundi baba muri Tanzania
erupia
agahinda ni kenshi ku mukenyezi w'impunzi aba mu itambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania biturutse ku guhindurirwa umwana yibarutse akomeye agahabwa uwapfuye uyu mukenyezi avuga ko byakorewe ku bitaro bya Kibondo haraheze iminsi impunzi z'abarundi zaho mu itambi ya Nduta zisaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe HCR kudafata minenegwe icyo kibazo kuko hari hasanzwe hari imyidogo yuko abakenyezi b'impunzi baje kwibarukira kuri ibyo bitaro bafatwa n'aba kenshi mbere ngo bagatahana abana bapfuye inkuru ya Dani Claire iratwumva
uwo mukenyezi ari mu gahinda n'uwo muri zone y'icyenda iri muri iyo kambi ya Nduta umugabo wiwe akaba yitwa Toyi Desire haraheze indwi zibiri agiye kwibaruka ku bitaro bya Kibondo uyu mukenyezi yibarutse neza naho bari bateguye ko aza kubyara arinze kubagwa isoko ryacyo muri iyo kambi igemeza ko agiheza kwibaruka bamuhaye umwana arabona ko ari muzima kandi ko ari umwana w'umuhungu mu kanya gato inyuma yo kuva mu gatiro kari kamutwara ye mugihe umwana nawe abaforoma bari bamusubiranye yaguye mu gahundwe kubona bamwereka ikiziga cy'umwana w'umukobwa ku ruhande ngo niwe umwana wiwe yahavuye yitaba Imana nk'uko bibandanya kuvugwa n'iryo soko nyine
arabona yuko asaba umwana w'umuhungu barana mu mwereka ama asaba telefone n'umugabo wiwe aramubonera ko yaduze kutsana umwana w'umuhungu ariko gatoya agaciro kamuciye ko uwo mama mutarahinda iruhande yiwe hari nk'umugore w'umuha ajyanye iruhande yiwe ngo afise umwana agwaye ndetse nabi amaze kwikangura uwo mama w'umuha ntiyahamusanze yisanze yamaze kugenda yikanguye baca bamwirirwa naho nyine ikiziga cy'umwana w'umukobwa yapfuye baca bamubonera ngo ko ari umwana wiwe nawe rero aca baramuzana bashamushira mu modoka baramuzana
ku bw'iryo soko nyine abaforoma bakiriye umukenyezi nibo baba baramuhinduriye umwana aha ni mu gihe n'ifishe bamuhaye y'umwana atagitsina cy'umwana bashize ko cyangwa amazina y'umuganga yayikoze akurira bamwakiriye
n'icyerekana ko ari amanyanga ibyo bamukoreye haba ku ifishe bamwandikiye igitsina cy'umwana nta kiriko n'umuntu yoba yarujuje iyo fishe ntiyigeze yishyiraho umwana yari yamubonye neza kuba byari umwana w'umuhungu ariko bashyira mu ikiziga cy'umwana w'umukobwa
naho icyo kibazo ishyirahamwe HCR yagifashe mu ntoki hakazoba hazokorwa ibipimo isoko ryacu ryemeza ko impunzi zigumana amakenga ko ukuri kuzohava kunyegezwa
muri ibyo bipimo bazogira bizokorwa nande bizokorwa n'aba batanzaniya gusa ejo bazoreka bazohava bari bo nyine bicira urubanza bavuge bati umuntu yatsinze niyo mpamvu rero dufise amakenga menshi cyane
izo mpunzi zisaba ko icyo kibazo kizofatwa minenegwe kuko hari hasanzwe imyidogo ivuga ko abakenyezi b'impunzi bajya kwibarukira aho kuri ibyo bitaro bya Kibondo bafatwa nabi cyane hakaba hariho akenshi ngo n'abatahana abana bapfuye izo mpunzi zisaba ko boreka umubyeyi akazohora aherekezwa n'umuntu amufasha iyo agiye kwibaruka
Dani Claire iratwumva urakenuye tukira mu kambi ya Nduta nyene haravugwa kandi itotezwe ribandanya ku mpunzi z'abarundi zihaba muri rusange amakuru ava muri iyo kambi amenyesha ko hibonekeza abapolisi bafadikanya n'abajejwe umutekano mu kambi mu gufata impunzi yose bahuye bakanayitwara utwo ibifise muri kino gihe ubwoba bukaba ari bwose muri iyo kambi Marie Ange irakoze arabidushikiriza
Abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta mu gihugu kibanye cha Tanzania bavuga ko badatahura agatotezo bariko barakoregwa muri no misi isoko ryacu aho mu iyo kambi rivuga ko abapolisi bafatikanije n'abajejwe umutekano w'ikambi bita abasungusungu biruka ku munzi yose bahuye bakagira ko bayambura utwo iba ifise.
Umuntu bahoye n'abakana ntibashira gusamba abantu. Ntuvuge ngo ntabwo abantu baba bikoreye ibintu bafite icyo bavuye gusuma cyangwa nagiye kutanga. N'abantu atashye ntibashira bafise barabandura bakabatwara.
Muri kino gihe ubwoba bukaba ari bwose muri iyo kambi ya Nduta. Bamwe mu mpunzi ngo bahitamwo kuguma biyugaraniye mu mazu kugutinya gufatwa. Abari mu mutima amenyo nabo bakaja gutembera mu ikambi canke hanze yayo ngo batangure ranwa ni saha 10 z'umugoroba kuba bashitse mu mihana yabo. Aha mukamenya ko urwo ruhigi ku mpunzi z'abarundi ho mu ikambi ya Nduta rwatanguye ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Abapolisi bubiriye impunzi zari ziremye isoko muri zone y'umunani kugira bambure ibidandazwa byabo, abo nabo mu kwivuna bakaba babateye amabuye.
Mahi anje irakoze. Itotezwa ririko rikoregwa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania rigakorwa n'abapolisi hamwe n'abajitwa umutekano bitwa abasungusungu namwe mu mabi akorerwa kiremwa muntu bishikirizwa na reporo cyangabaramutswa ishyirahamwe CBDDHBika rigizwe n'abaharaniye agati y'akazi na muntu bakorera mu makambi y'impunzi. Reporo cyangabo atera kamo ishyirahamwe hase n'amakungu kwibutsa igihugu cya Tanzania cy'amategeko avuga ku gihugu cyateye umukono ku masezerano yo kwakira impunzi. Kurikira Leopold Sharangabo aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe rivugira impunzi CBDDHBika.
Amabi igipolisi cya Tanzania gifatikanije n'abasungusungu bari kwakorera impunzi z'abarundi muri iyi minsi ni ibintu bibabaje cyane, ariko kandi twe tukabona ko ari ukurikirane kuko byamyeho kuva impunzi z'abarundi zishika muri Tanzania hageze igihe zitangwa gutotezwa. Twebwe rero tukabona ko ari mu ntumbero yo gukora ibishoboka byose kugira ngo impunzi z'abarundi zitahe n'intumbero yo kubirukana, kuko uraze usanga abapolisi baza gutoteza mu nzira y'abarundi cyane cyane babitumwe n'indongozi ku rwego rw'ikambi Induta. Ibyo bibiri Induta biraberana n'Inyarugusu. Urumva rero n'ingingo ziboneka ko ziba zavuye hejuru abategetsi ba Tanzania baba bafashe. Twebwe rero muri CBDHBika ntibizi duhengeshanya kubwira leta ya Tanzania ko ayo mabi yose iriko irakorera impunzi z'abarundi atazotuma hari impunzi yumva ko itashe umutekano wayo ngo ngabana ngo yoshe itaha kubera ko yiki yatotezwa. Ahubwo leta ya Tanzania yoraba impamvu impunzi z'abarundi zimwe zitotezwa ariko zigatinya gutaha, nuko zizi neza ko zishitseyo benshi bashobora kugira ingorane z'umutekano muke bakanagirwa nabi kuko si ubwa mbere byo babibaye. Ni kubwiye mbere twebwe muri CBDHBika tubwire leta ya Tanzania ko ibyo iriko irakora hari abatanzania benshi badashimishwa n'uko impunzi z'abarundi ziriko ziratotezwa ziriko zirahohoterwa. Ikindi ni uko ibyo Tanzania ikora abategetsi ba Tanzania uko barakora ni isura mbi imbere y'amakungu cyane cyane yaranze ko leta ya Tanzania igihugu cya Tanzania cyari gisanzwe ari igihugu cyakira impunzi, ariko uyu munsi ko bafashe ingingo yo gutoteza impunzi z'abarundi ni ibintu bibaje cyane kandi ni ibintu bibandika icenge. Rero turasaba iyo leta kubaha amategeko ikubahiriza impunzi ikareka kubandanya batoteza. Turasaba kandi hashere kuva mu gacerere ivugire impunzi z'abarundi ntizibandane zitotezwa, ntizibandane zigirwa nabi, kandi irorera ntizibandane zigirwa nabi mu maso ya hashere. Dusaba rero n'amakungu gukurikirana hafi mpaka akavuga nk'uko yamye akabwira cya Tanzania ko ibyo iriko irakora iriko irarenga amategeko nyine ubwayo yasinye nyine ubwayo yateye ku mukono.
Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ku isoko. Icyuno munsi kigaruka ku bitigiri byo murengera by'abapfungwa birangwa mu mabohero yo mu Burundi ku isoko mu gishyikirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ibitigiri by'abapfungwa mu mabohero biguma byiyongera cyane mu Burundi. Ubushikiranganje bw'ubutungane buheruka gushikiriza ko byagabanutse ku rugero rushimishije, ariko abaharanira agateka kazi na muntu bobo bakavuga ko atari ibyo. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu mu kakaro mu 2024 tuvuga ibyo bijyanye n'amabohero usanga yakira ibitigiri by'abapfungwa byigwija karenga gatatu kubo yategerezwa kwakira. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Igihe ubushikiranganje butandukanye bwariko bwishura ibibazo by'abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu kiganiro cyabereye mu ntara ya Makamba kuwa 2028 Ruheshi, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Lievin Macumi yavuze ko ibitigiri by'abapfungwa mu mabohero byagabanutse ku rugero runini.
Nagiramenyeshe ariko batumviriza bose yuko muri uyu mwaka w'2023 ushira 2024 ubushikiranganje bw'ubutungane bwari twararitse cyane guhangana no kugabanya ibitigiri by'umurengero birangwa mu mabohero. Nanze ibitigiri nagiramenyeshe yuko mu kwezi kwa kabiri tariki 19 z'uyu mwaka twatanguje isekeza y'ukugabanya bimwe biboneka ivyo bitigiri. Isekeza rero ryatanguye ritereye mu Rutana, aho abanyororo bashika 563 barekuwe kuko byo kuri basanze bire kugwa ryabo rishobora gufasha ibyo bohero ryabo rishobora gutunga ibitigiri byumvikana. Twarabandanije turagenda ibubanza. Ibubanza hasha hari kugwa abanyororo 178. Ntivyahagarariye ngaho haciye hashyirwaho igikorwa hari umurwi usanzwe ubikora waciye ukwiragira amabohero yose yo mu gihugu. Muri ino minsi ibitigiri nka byose biko biraboneka bazorekurirwa rimwe. Hari ikindi gikorwa cyakozwe mu bushanganje bw'ubutungane, igikorwa cyo gukinga igwirirana ry'ibitigiri by'umurengera. Muri uyu mwaka haratanzwe intumbero kubashikiriza amanza bose kugira ngo by'ukuri hageze gufunga umuntu hapfungwe by'ukuri uwo babona akwiye kwegerezwa ubutungane.
Amajwi y'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane yatororokanijwe na bagenzi bacu bo muri Television Renaissance. Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje gisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe rigwanya gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu akati Burundi, we wamenyesha ko ibitigiri by'abapfungwa ahubwo byiyongereye.
Ibiharuro dufite uno munsi byerekana yuko abanyororo babandanije baba benshi, hanyuma ubuzima mu mabohero nabwo bugaca buba bubi cyane, aho abantu basenga basigaye bafatwa nk'ibikoko. Ahadufatiye ku biharuro nuko mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 amabohero yari arimwo abanyororo barenga 13,000 n'amajana 150. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyene abanyororo bari ku 13,693. Nuno mwaka aho tugeze abanyororo bararenga 13,750. Tuvuze ibitigiri byo mu kwezi kwa gatanu. Murumva rero ko kuvuga yuko hari kugabanya abanyororo byo byarabaye ko atari byo dufatiye ku bitigiri, kuko abanyororo n'ubu bacuzuye mu mabohero ku rugero runini cyane. Urumva rero nimba bashobora kurekura abantu 500 bagaca binjiza kumbure 1,000 cyangwa 700 muri mu mwanya mutoyi, birumvikana ko iyo politiki itazigegwa ishikako.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba, umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi aravuga ibyo abona byokogwa kugira ngo iyo ngorane itoregwe umuti.
Twasaba rero ko ubushikiranganje bw'ubutungane bwogerageza bugafata ingingo zishyirwa mu ngiro kandi zihuta kugira ngo bagabanye bimwe bigaragara ubwishi bw'abanyororo buguma bwibonekeza mu mabohero. Aha turavuga ibijyanye n'uko abantu bakurikiranwa ku byaha byo gupfunga babikora igihe atakindi kindi gishoboka, ariko bagafata yuko umuntu akurikiranwa n'ubutungane benshi bakurikiranwa bidegembya, ntihabe guca bihutira kubapfunga atanga ingingo y'ubutungane ihari. tukasaba kandi nuko twama tubivuga yuko buraba ikintu bushira mu ngiro bisanzwe bitekanijwe mbere n'amategeko mu gitabo mana bya cyacu Burundi yuko ibihano byose batorawe ko ari gupfunga mugabo bakoresha n'ibindi bihano ari nk'ibihano byo gukoresha ibikorwa by'iterambere rusangi ubwishyu bw'abanyororo rero nuko tubuguma tubona mu mfuruka imwe yuko mengana kugabanya abanyororo kugira ngo amabohero agabanuke mu abanyororo cyane cyane ugasanga nk'ubushakamo bw'ubutungane babushaka gukorera kuko bitwara uburyo bwishi igihugu mugabo byo byose ibyo byonyine nuko ubwishi bw'abanyororo mu mabohero buhonyanga n'agateka k'abanyororo gatanga n'agateka kazi na muntu kandi bikagira n'ingaruka mbi ku magara yaba magara y'abanyororo yaba kujyanye n'ingorane zo mu mutwe canke ingwara zishobora kwaduka kubera ubwishi bw'abanyororo aha rero niho duca tubwa yuko Leta y'u Burundi itegerezwa no gukingira abanyagihugu iteza gukoresha mu ngiro ingingo zishoboka zose zihuta kugira ngo abo banyororo babeho mu buzima bwumvikana ntibabafate nk'ibikoko turasaba rero ko umushikiranganje w'ubutungane yokorana n'amashyirahamwe yigenga ishobora kuba gikorera mu Burundi mbere bakareka n'amashyirahamwe mpuzamakungu akaza agakora mu Burundi kugira ngo ibyo bikorwa bijyanye no kugabanya abanyororo bikorwe neza bikorwe byisunze agateka kazi na muntu harageze yuko ibijyanye n'amajambo kuvuga amajambo ariko ataja mu ngiro bihagarara kugira ngo ikivi kigaragare ko kiriko kiratozwa hanyuma abanyororo nabo bagira gahengwe mu buzima bubi babayemo
aha rero akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cy'uno munsi mwese mwaduteza abiri turabakengurukiye kuri mikro mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko
arakoze na Emile Nibasumba ku kiganiro ku isoko cy'urunani kwemenyesha makuru ahejeje kudushikiriza nino nganye ne amakuru kuri uyu wa gatandatu mu kakaro 2024 aciyarangirira mwakoze mwese maremo duteza abiri shimire kandi bagenzanje bo mu ruganda no mu buhinga bw'ibyuma bakoze ibishoboka byose kugira aya makuru atunganywe yongera abashikire Erbis niyo mungere, nijenariko ndaya bashikiriza, ndabi kebanure, ndabi puliza kuroranigwa, mubanyu, no mubanyu, nagatagu.